Baba.
Sawubona baba.
Yebo baba.
Lalela ke cha mina ngizokhuluma isiZulu angikhulumi isiLungu. Lalela ke baba. Into esibe nayo la kumakhosi yebo adlale kahle kube right. Inkingi first half ibe right. Okay, i defense yethu ibe wrong ngakumphahlela ukuthi kungangena igoli ne. Okay. Iyashintsha igame. Sesiyayigedla thina ngathi siwinile. Ukhotsha wethu akasafuni ukushintsha. Mayishintsha enze substitute wenza ubrong keeper uBilliard. UBilliard kanti uye umuntu oyitake off yabona. Oyena oyaphambili ozokora amagoli noma ngabe istriker sesinaso sizokora amagoli. Yena bekufanele ebheke. Ye yeah, okay. Asinankingi. Yeah. Upark ube right. Umphahlele yebo ube wrong kodwa today uzamile. Ukatsanda yebo ube wrong kodwa bazamile yebo. Umuntu obe wrong coacha wethu ne assistant yakhe. Angeke sibeke ama player right. Yebo njoba siye yebo siphatheke kabi kubhlungu. Kodwa ke ngendlela okwenzeke ngavele njoba desizela win and lose umuntu yebo sibheke i draw asifuna i draw ngoba siyabhatala la. Kodwa ke befanele thina siwine. Njoba unginika le card lithi Makhosi nami ngifuna ukuphuma ngijabule. Okay. Asijabulanga siyojabula ngelinye ilanga. Unyaka oza ngo 2019
kumele senzeni ukuthi sijabule next time.
Kumele sikwazi ukuthola ucoach asinaye neassistant asinayo. At least into amangayishintsha abashintshe ilento kuthiwe assistant coach. Mabhedi akalazi ibhola beyinkomo vele kwakudala kusukela 1991 beyinkomo. Angeke zoba i player of the coach now. We are against.
So we need to get a better assistant coach. Yeah. You headed for yourself. Amakhosi for life. Please, can we get a better assistant coach?
Thanks for watching Amakhosi for life. If you want more videos, then remember to subscribe, like us on Facebook, and follow us on Twitter. If you're on Instagram, then remember that handle @AmakhosiForLife. Love and peace.